halkani waa magaalada Hargeysa. Walaalkii booliska leeyay laga yibiyay ganacsatada hoggaan salaaga qodan mudid buurta. Niyo meesha soo ilaahay soo gaadhisay.